Ukiona nimerembeka ni filters. Nikivaa nguo mzuri amebaiwa. Wivu itakuua, jealousy go kill you. Hautaki kuona mtu yani akifanikiwa tu. No anda uko tu hapo umekwama tu hapo. Usongi. Umegluiwa, uwe ni glue. Jealousy go kill you. Furahia za watu ukingoja zako. Wacha wivu. Jealousy.